Kua whai taitara ia I te whutupōro ngai o, te whutupōro takiwhitu me te tauma heke heke hoa whenua. Whā te kaumārima, wāna whakamātautau, mā te kapa ōpango, ai marika e tika ana kia miharo tātou ki ngā mahi nui a Liam Messam I te ao whutupōro. No te rai nanahi, ka whakawhiwhia te kai hautu o mua I te kapa ōpango Māori, arā ki te tohu pairua honore mo tana whakapaukaha ki te hā kinekina me ngā hōtaka whakapū ke ngā rangatahi. Nei rā, Ahania Douglas.
Liam Messam, please come to the stage.
He tohu pairua he whakanui I ana huanui ki te ao.
A little bit embarrassed actually to be able to receive this. If you look at the names on the list that have received honorary masters, there's some great men and some great women of this province and this country. So very embarrassed, but at the same time very honoured and humbled to receive this this degree.
Ko Liam Messam, tetahi o te tokotoru I whakapōtaitia I ngā pō mo te tohu pairua honore o te kuratini o Waikato. Hei tā te toihau o te kuratini, he rautaki tēnei hei whakawhanake I te hāpuri.
Our overall aim is to try and help build a much stronger community. Part of it is to recognise people that have made, you know, an important contribution to the community in many different ways actually, and Liam is one of those people. Not only through his sporting success and prowess, but also his work with young people, trying to assist them into building some stable lives and getting education and moving on to a job.
Hei tā te uri o ngai tūhoe, e whakahihi ana ia I tana kapa rangatira, nā rātou hoki ia I ako ki ngā āhuatanga o te tū hei rangatira.
Oh, yeah, I'm proud to be a chief and, you know, chief's mana is a way of living. That's it pretty much. It's how you conduct yourself on and off the field, the way you play. You know, it's a family, it's not just the team, it's a whole community that backs the Chiefs and our Chiefs supporters.
Ko te moemoea o Messam, kia noho ia hei iho whakaaweawe I te hunga rangatahi kia ū ki te tika ki te pai.
Hopefully it does inspire the, you know, next generation, because at the end of the day, that's why, you know, I do those things off the field is for our rangatahi and to give them that inspiration to know they can achieve whatever they want to achieve.
Engari, e harai te mea kua rite te kirikawa nei ki te whakatare I ona pūtu.
I'll keep the body in good spirit and make sure it can keep going as long as it can, and then after that I'm pretty passionate about our youth development and keeping our people healthy and active, so this degree is going to help me do that.
He tawira mo te hunga e whai ana I te araha kinakina. Hania Douglas, Te Karere.